Let's do the finale. Pause the game for audio sync. Da 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 da. Can't think of anything to wrap that. Okay.